usiyakeze nibisanzwe mu mateko abita entrave à la justice kandi yakeze sinari wenyene kirazira gutanga inkuru mu butungane ikatohozwa ko icyo yazize nabagenzi biwe kandi nibaza yuko nabandi batwumvira ngako ibyo bintu batabisubira namwe mwarutse jo bundi abitubere nawe televiziyo bwa Web TV ugaruka muri benshi cyane gose kandi murabihurumbiye murabukunda mugenda kwiga amategeko agenga umwuga wanyu gutyo mudokwingikingira nimuhure n'ingorane 500 na kubivuga kubera mu mushaka amaview ariko muko muri yononera ibintu nabimwe bimwe murabe kunda amategeko abikora bitunganyije kugira izo ngorane zizosubire. Kibazo cy'umutwe na karanga ikibazo cy'ami giteye ingorane singa mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kubera icyo bita conflit de génération ugasanga bifite imyaka 20 biyumvira ukundi kuntu uroma na nk'itegeko rihari ya code penale y'ubu article 566 552 hari bintu uvuga muri rusange muri kivunga mugabo n'amategeko atari precise cyane kugira ngo umuntu adiferensiye cyangwa indepeto sanga iragoranye kubera ko n'ibintu byagutse cyane rwose urakoze.
Tukiri kuri cyo nyine cyo nakaranga harundi rwa ruhoro rufite dosi yo guhotera imico nakaranga sinzi nk'abantu mwize amategeko mbega mu bivuga kwinshi
abo ni bande kuri benshi
ni just hari abo haruguruka rwa rwashinze ishira hamwe ryo kuranga abafasha habo umugore cyangwa umugabo nabo bafite dosi nk'iyo ni cyo kintu bivuga ko
bamwe bejo bundi nabonye
yego
baje bitwa bande mbere
nibitwa Brighton na mugenzi we
ni ngivyo bintu ndiko ndavuga byo kutatahurana urabona mu kirundi murazi ko ngamu Burundi kuva kera kuranga abageni byamyeho kanatsinda umugore we cyangwa umugabo ni mwavukanye mu ndi imwe hami hariho baranze basanga umuntu akuranga umupfasoni ameze neza afite imico myiza hanyuma ukamubaza ati mbega ati ko nzi umwe ava imakamba uwundi ava imuyinga ati mwahuye gute ni naka ya mundangi ibintu mu kirundi birabaho usanga umuntu w'imakamba abibakanye n'umunyacyabitoke ugasanga umunyabujumbura abibakanye n'umunyabururi ibyo byose ahanini kenshi bice 90% bica mu baranze urumva yuko abo bahungu nkumbure abo nasanze ndabazi nibaza yuko c'est un problème de communication kuko kuranga abaranzi bamyeho nibaza ko avec le temps abantu bamasha kwitahura mugabo no mu by'ukuri la gestion de mers ubiye ko mategeko ni kibazo kitarenga mu Burundi usanga hariyo bijya navuze conflit de génération c'est muri 1960 nous muri 2000 abantu ni barezo naco kimwe mategeko rero ashaka kuba icyo bita adaptation et modification cyangwa imitation y'amategeko yumva ibi na biriya apana kwama iri hahandi ite ko bacize ha cy'imyaka 50 imyaka 100 ubu ntashobora gukora rero twibaza yuko ababijejwe bazoza barabiraba kubera ko urabona yuko nk'abo bahungu bitwa ko ari abaranzi mugabo kuranga umugeni kuranga umugabo iri mu cyo kirundi murakoze neza cyane gusa nuko ababikora usanga barabyize usanga kenshi ari psikologe sanke shira abantu bavyiza cyane gose baminuje yuko sanga umuntu aba muri sud y'u Faransa amenye n'umuntu aba mu kongresha ngi mu Budagi barahuye kandi barubatse urugo tibigenda gute nabuze ko nabantu bavyize mu buryo buhanitse cyane arawe cyo bita profil na etape psychologique y'umuntu vuge nka Cedric akaraba uwundi twa nkarine bakaraba ukuntu babazi bize madosiye yabo n'imico n'ukuntu bateye n'ibiki byose bakavutsi abantu titubahuje hari amahigwe yuko bo bukundana kandi ko bo bana iki ni ibintu byama byabaye mu bihugu byinshi cyane gose nawe bihuriye no guta imico ndundi canke y'abantu muri kandi guhura n'abantu kugira ngo barajane mu bintu by'ugushurashura y'ukutindero no gusamaza abantu mugabo n'abahinga ni byinshi cyane gose ubona ati wewe nanaka murahuza sanga nanaka bahujije icyo birabaho namastinya astrologique abantu babize cyane barabizi kuno bisigura jewe ntabyo nzimuka navyo kwibona mu bigo byinshi naciyemwo no nga mu Burundi birahari mugabo ni ibintu bica mu Kirundi nkumure wo mu kubishima iyo byagenze neza batanga umubindi ugwagwa mugabo abandi bongera bako kamafaranga yuko bakore ico gikoko kibaza yuko ari ikintu cha communication gihari kitameze neza bisanzwe ntangorane biteye
bon akese je novuga yuko ndumwe utibere mu chamake ni jambo rimwe ntarinze gusigura ibintu byinshi cyane mugamvuze mu YouTube nibaza yuko abantu benshi baca babitahura fise urubuga rwanje imbuga zitandukanye nsanzwe nkorera ko nshira ku muziki hamwe n'enye n'utundi tuntu dutandukanye umuntu abari ko arikorera bo nibyo byarabaye ni kubera ko hari video yari yaciye ku rubuga rwanje niyo mpamvu byashyitse kugira ngo ngende gusigura ibyijya video naho ahandi hoho yaciye ku rubuga rwanje rwa Wakalai TV niyo mpamvu narondewe kugira ngo sigure ibyijya video cyane cyane bon video yarimo gasore hamwe n'uwa ahoza ari mu manager wiwe ya Miss benshi basanzwe bamuzi wa Uhurire TV rero bari bariko bumvirizwa n'aba OPG rero ikintu cari gikeneye kumenyekana n'ukuntu iyo video yafashwe donc ukuntu yakamewe neza na neza oje no vuga yuko vyagenze neza kubera ko niyo mpamvu hajya abantu barinze bavuga bati umuntu n'umuvyeyi yo wiswe umuvyeyi bisigura yuko haba hariho ama responsibility wewe utegerezwa gufata nk'umuvyeyi cyane cyane ku bana bawe canke abana babandi rero urumva barinzi bavuga bati shortlet mvyeyi urumva yuko baba bayicanishije na wa muntu ategerezwa kumenya ukuntu agenda arayobora abana biwe ababwira ati caha hajya hari amahwa caha n'antu hajya niho heza niho uzoshika rero urumva cyane cyane kwari kunyereka yuko hari ibintu bimwe cyanye inzira zimwe tudakwiye kuza turacamo juste video zari ibintu nyine vya Ihuriro TV ariko nyine barabumviriza bariko barasigura bubu ibyabo bijanye na bisangamani ibintu nk'ivyo icambere na mbere cyo n'ubuzima dusanze tubayemo n'ikigwa ariko kandi ubyihari uramenye ibindi bintu byinshi cyane cyane nka twebwe muri imyaka yacu turimo ugasanga uramenye ibindi bintu byinshi utaruzi hariho abantu bamwe baba bagomba gukora ibintu bitwaje swati zina agenda azwi nkuko bavuga ati Jack S ndazwi ariko kimwe cyo nabonye nuko nta muntu ari hejuru y'amategeko ico ni cambe ikindi naco nuko nabonye yuko hariho ibintu bimwe usanga dukora mu kutamenya tuba dukeneye kuza turabanza guhanuza swati abantu badukuriye swati ababyeyi bacu cyane n'abandi hari abantu nyene benshi usanga bazi ibintu byinshi baba badusumba tuba dukwiye kuza turahanuza iki kintu ubona gute rero ibyo byose ni byo nagiye ndiga ngenda ndabona kandi mbona yuko atari ibintu byari byo byose dukwiye kuza turakora kubera ko hari ibintu usanga wakoze utabizi kandi ugasanga wakoze amakosa. Bon maître muvayo musanze mumizi neza cyane yuko jewe nije nkunda kuvuga nti benshi baramwita amazina atandukanye yo kumushimira ayo je nkunda kuvuga ati numubyeyi ugwaruka rero numuntu kenshi akunda kutwereka ikibi n'iciza atwereka ati iki kintu kirabereye iki kintu ntikibereye kandi kuba ari umubyeyi wacu nashowe kumva ati kanaka yahuye n'ingorane kanaka hama akaguma yicariye canke agace akabicisha hirya nino yategerezwa kuraba gukurikirana exactement bijya bintu nakoze kugira ati aze kumanura anyereke ukuntu nkeneye kuza ndavyitwaramo hama yongera kandi anadusabira imbabazi kugira ngo dushoboye kurekurwa ego. Ibintu nabonye ni byinshi ibintu nabonye ni byinshi gusa kimwe cyo nshobye kuvuga ikintu kimwe jewe ni kuvuga ni iyo uri muri kijya kibanza uriga nkuko benshi bavuga ati ni kwishura uriga kubera ko ikintu cya mbere kwanza umanza kwigana ubuzima kuko uri hajya wari umuntu usanze kuguma ukora utuntu twinshi ucubona nyo ku buzima bwawe bugize gute buhagaze rero aho cuha kuri cigwa cyo kumenya ukuntu witwara kugira ntusubire muri kijya kibanza.
Nakoze kumva ijambo nuko na jewe nabaye kwaruka cyane cyane kwaruka konga mu gisagara ka ugwaruka mu kambi y'impunzi shobimba uko ari ngorane nsa ero nkabanzi ibazo by'ukwaruka cyane cyane uko ndabanda bivuga baba mu famiye defavorable kenshi usanga badafise icyo bishimikiza cyangwa uwo baba hafi wariwe kenshi bakiyumvira yuko umwe nabo bana aba muri mucanga cyangwa muri imiryango dafise amahirwe yo kutoba abantu kandi rabi amateka y'isi aho kundi baba abantu umutima rero ndawukura ya umwana akuye mu ngorane arava mu kenshi umuntu y'umuntu cyangwa abantu bamubaye hafi azi kuba abuze mu kirundi tubanga agakura umutavu urumva kandi hajya ingorane zirigisha cyane mu gihe ukoreye umutima w'uruntu bamaca babakwa yuwo mabandi muzizikibi mugabo abaye muzima naho acaba umuntu muzima kandi arubaka agafasha abantu. Si ya kesi n'ibisanzwe mu mateko babita entrave à la justice kandi ya kesi sinari wenyine kirazira gutanga inkuru yo mu butungane ikiratohozwa ko icyo yazize n'abagenzi biwe kandi nibaza yuko n'abandi batwumvira ngako ibyo bintu batabisubira nkamwe mwarutse ejo bundi babitubere nawe wa televiziyo bwa Web TV ugaruka muri benshi cyane rwose kandi murabihurumbiye murabukunda mugenda kwiga amategeko agenga umwuga wanyu gutyo mutokwingira nimuhure n'ingorane 5 n'amagumuna kubivuga kubera muba mushaka amaview ariko muba muri ko muri iyo nonera ibintu na bimwe murabikunda amategeko abikora bitunganyije kugira izo ngorane zisubire franka kese siwe afoto yo kamera bayimuzaniye ngumbure kumbo ntavuze nga kini kino hanura nuko mwebwe mu kazi kanyu harimo makimbirane menshi cyane amatati menshi cyane adafise shingi na rugero ibintu by'amajaruzi ona ko musige mutegane imitego ku bintu vraiment isi nini iragutse gose mwese n'ubuhinga bw'iyo n'ubumenyi bwiwe kandi mwese muhakwirwa murakoze. Ikibazo cy'umuntu na karanga ikibazo cy'ami gitera ingorane singa mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kubera icyo bita conflit de génération ugasanga bifite imyaka 20 biyumvira ukundi kuntu Roma na nk'itegeko rihari ya code pénale y'ubu article 566 552 hari bindi uvuga muri rusange muri kivunga mugabo n'amategeko atari precise cyane kugira ngo umuntu a differentier cyangwa ndefeto sangira goranye kubera ko nibintu byagutse cyane gose rakoze.
Tukiri kuri cyo nyakimwe cyo nakaranga arundi rwaruka rufise dosi y'ugotera imico nakaranga sinzi nk'abantu mwiza amategeko mbega nko mubivuga kwiki
abo ni bande kuri benshi
ni juste hari abo rwaruka rwari rwashinze ishira hamwe ryo kuranga abafasha haba umugore cyangwa umugabo nabo bafite dosi ni cyaho ni cyaho bivuga ko
bamwe bejo bundi nabonye
yego
baje bitwa bande mbe
yitwa Brighton na mugenzi we
ni nk'ibyo bintu ndiko ndavuga byo kutatahurana urabona mu Kirundi murazi ko ngamu Burundi kuva kera kuranga abageni byamyeho kanatsinda umugore we cyangwa umugabo nimwavukanye mu ndi imwe hami hariho baranze dasanga umuntu akuranga umupfasoni umupfasoni ameze neza afite imico myiza hanyuma ukamubaza ati mbega ati ko nzi ava imakamba undi ava imuyinga ati mwahuye gute ni naka ya mundangi ibintu mu Kirundi birabaho usanga umuntu w'imakamba abibakanye n'umunyacyabitoke ugasanga umunyabujumbura abibakanye n'umunyabururi ibyo byose ahanini kenshi bice 90% bica mu baranze urumva yuko abo bahungu nkumbure abo nasanze ndabazi nibaza yuko c'est un problème de communication kuko kuranga abaranzi bamyeho nibaza ko avec le temps abantu bo bashobora kwitahura mugabo n'umujyukuri la gestion de mers ubiye ko mategeko ni kibazo kitari ngaha mu Burundi usanga hariyo bijya navuze conflit de génération yewe bose muri 1960 no muri 2000 abantu ni baredo nacho kimwe mategeko rero ashaka kuba icyo bita adaptation et modification cyangwa imitation y'amategeko yumva ibintu biriya apana kwama iri hahandi mategeko bacize hacye imyaka 50 imyaka 100 ubu ntashobora gukora rero twibaza yuko ababijejwe batoza barabiraba kubera ko urabona yuko nk'abo bahungu bitokora baranzi mugabo kuranga umugeni kuranga umugabo iri mu cyo Kirundi murakoze. Neza cyane gusa nuko ababikora usanga barabyize usanga kenshi ari psikologe usanga kenshi ari abantu babyize cyane rwose baminuje ugasanga umuntu aba muri sud y'Ubufaransa amenye n'umuntu aba mu Bwongereza cyangwa mu Budage barahuye kandi barubatse urugo tubigenda gute nabuze ko n'abantu babyize mu buryo buhanitse cyane arabe cyo bita profil na etape psychologique y'umuntu tuvuge nka Cedric akaraba uwundi twa nka Aline bakaraba ukuntu babazi bize amadosiye yabo n'imico n'ukuntu bateye n'ibiki byose bakavuga ati abantu titubahuje hari amahirwe yuko ukundana kandi ko bo bana iki ni ibintu by'amabyabaye mu bihugu byinshi cyane gose nawe bihuriye no guta ibico ndundi canke y'abantu muri kandi guhura n'abantu kugira ngo barajane ibintu by'ugushurashura byo gutindero no gusamaza abantu mugabo n'abahinga ni byinshi cyane gose ubona wewe nanakana kamurahuza sanga nakana kabahujije icyo birabaho namastinya astrologique abantu bavize cyane barabizi kuno bisigura jewe ntabyo nzimuka navyo kwibona mu bigo byinshi naciyemwo no nga mu Burundi birahari mugabo ni ibintu bica mu Kirundi n'umure wo mu kubishima iyo byagenze neza batanga umubindi ugwagwa mugabo abandi bongera ngo yakwaka amafaranga yuko bakwiye ico gikoko ibaza yuko ari ikintu cha communication gihari kitameze neza bisanzwe ntangorane biteye
okay mukurangiza nakahe kajambo ubona hotera ugwaruka canke n'indongozi ryo bavyeyi bacu kuko urabona ubu isi tugezemmo ari kwagenda ba innovation kandi ugasanga ama innovation ari kagenda aba byinshi ni bwa bwinge tugenda turahurira ahandi mbona yuko nk'umuntu akeneye gushinga ikintu rimwe rimwe usanga ari kintu kiza kugwa mu mategeko usanga mu gihugu cy'iwacu adahari kuri icyo kintu kiba ari gishasha ubona ni cyo kintu ubona yuko abagwaruka n'abandi boza baritondera imbere yuko two boshinga ibintu cyane cyane baba baje barahuye mu bindi bihugu
cya mbere nubwira ugaruka amategeko naho yanka urayubahiriza uko ameze kose cyo kubibahiriza kobera yuko niko ameze nta kundi niko ameze kiniki nca kabiri nubuga yuko mu kwisunga systeme de communication de persuasion nibindi nkivyo kugira ngo ngumbure abicho bita comprehension de la part de l'autorité ni byanyu ni mumura ko kuntu mubigenza kuko urabona ko mwabo msingorane ko kuntu kuko nakuriya mugabo amategeko ngiye akira amategeko n'amategeko urakoze
okay akisdan metri Jean Muvayo ahejeje kugira icashikirije urwaruka ndetse n'izindi mpanuro nyinshi ariko turashaka kumenya namwe mwashobora guca muri ibyo bibazo ni ke kintu mubwira urundi rwaruka musanzwe mukora akazi kamwe kugukora kuri YouTube rubuga rwa YouTube andi buvuge mu gisata cya YouTube kubera ko usanzwe no muri rimwe
hariho ikintu ijambo rivuga riti avayo kuvuga ikintu cyangwa gukora ikintu umanze kuzungurusha ururimi incurindwi mu kanwa sico bagombye gusigura ahubwo bagombye gusigura ngo manza uyumvire kijya kintu ugire ukore nibaza yuko ariho twebwe tukunze kuronkira amaerere kenshi dukunda gukorera amaerere donc kwa kundi kubona ikintu wo gikora ugaca ushoka ugikora utaciyumviriye kwanza utafashe umwanya ukwiye wo guciyumviye ubonye utagitahura neza ukegera abagusumba hama bakagira gute bakakiguhanuramo je nibaza yuko nuko nico jenshi we guhanura ahakuru kandi tumenye yuko kame nta muntu asumba amategeko nari narivuze na nubwa mbere nta muntu asumba amategeko na mutama yaraje kubivuga avuze ati itegeko nubwo woba utari kunda byubahirije ego je nibaza yuko nivyo no
inyuma y'ibazo uhitiyemo mbega Akistan agiye guheba ibyoka kuri YouTube abone mu muziki cyane
bon nibaza nivayo ikintu cya mbere nashitse muhura n'ikiganiro benshi barakibonye icyo kiza gisigura yuko nzobandanya ndabikora gusa nisunze impanuro nahawe na vyinshi kuko meme bajya abajeje ubutungane baraduhanuye baratubwira ati no si ibintu byiza donc ahakuru novuga yuko bariko baraduhanura n'ukutwigisha nzobikora rene nisunze impanuro ikindi naco no bamenyesha nuko ugushika no mwanya maze kuririmba indirimbo indirimbo nayo nyene nisunze impanuro nahawe muri mu ejo so atejo canke hejya ejo indirimbo izoja ahabona
uducishirizaho gatanu
bon indirimbo naririmbye nayo nanditse ngo ndagire ama repetition urumva hiri mu mutwe gusa indirimbo yitwa Seka Mbabaye mu cyamake n'ikintu nk'icyo nacyo nyine nagombye gusigura impanuro nahawe n'umubyeyi wanje papa wanje mbyara impanuro nahawe ambwira asigurira muri yariko aransigurira igishusho cy'umuntu icyarico umuntu asigurira umuntu cyarico anyereka yuko ibitubona n'amaso yacu atari uwo muntu ahubwo umuntu ni ikintu kiri indani rero nico nisunze cyane niyo titre kuba maze guca mu gasho cyane kuba maze guca kugufungirwa hajya mu kinamyo iryo zina iryo bararizi riranditswe hajya nyine indani se kambaba yirumba niho naciye muri ya titre ama nkavuga nti merci ku bantu bashowe kunyitaho mu gihe nari ndiyo nkashimira cyane bimwe byimva mutima n'abakunzi bacu basanzwe badukurikirana uko narabonye benshi babonye bari bamenyereye buri mwanya baguma bambona mugabo ntibakaringa dejo batari ko barambona barakomeje kubaza ati ibintu bimeze gute kandi nongera nshimira Landry Komota nshimira Simbizi nshimira Bali Brian Smith na cyane cyane mutama Maitre Muvayo hamwe n'umubyeyi wanje papa Amzar ndabashimiye cyane rwose mwese mwarakoze kumba hafi na timu yawe kawaka yose aho muri thanks.